mwebwe rero muri ntwazangabo nimwebwe mwotanga karorero kuko murazi yuko inzigo iteye mu bantu nimwe ba mbere muhamagagwa kuzimya umuriro intwaro ibereye ituma amahera yose yinjira mu kigega yinjira nico gituma nagomba kubashimira mwebwe intwazangabo mwaratahuye umugambi w'uko amahera yose yinjira mu kigega narabonye yuko koko intwazangabo cyane cyane mu nyamiramabi baravuye hasi barakorana n'ubutungane kugira ngo amahera y'igihugu yinjire mu kigega cya leta kuko ayo mahera niyo azokubaka amabarabara ntidushobora gutera imbere tutagira amabarabara tutagira umuyagankuba tutagira amashuri tutagira ibitaro ntidushobora gutera imbere none ibyo byoshoboka gute ikigega cya leta atakirimwo nico gituma rero ndabashimiye cyane muri uwo mwaka mwarakoze bimwe biboneka kuko twarabonye yuko no muri obe mu mezi abiri twarabonye hace hunguka amahera arenga miliyari 7 mu kwezi kumwe turasabye kandi yuko mwakorana neza n'abenegihugu abenegihugu twarabonye yuko bafise umutima wo kurondera amahoro wo kuyaharanira none rero ko bavuye hasi namwe nimuve hasi kugira ngo twese tugire urunani ntihagire umutekano uzosubira guhungabana tugwanye abantu bose batoba ubutunzi bw'igihugu baba barya ibiturire baba basesagura itunga ry'igihugu baba abari nyonora barijana handi tubagwanirize hamwe kuko nabasi b'igihugu naho yo bari umugenzi wawe ntituze tumureke ngo agume ahungabanya itunga ry'igihugu ujejwe umutekano yamafise kumuzirikanye ko ategereza kwitangira abandi nico gituma nubu nsubiye kubakeza kuko ingabo zacu ntizitangira abarundi gusa ziritangira n'abandi banyamahanga bakeneye amahoro ingabo rero zagiye kugarukana umutekano muri Somalia mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihugu cya Central Africa bose ndabakeje kandi ndabatera intege kugira bakomere ku muheto